wajikan basharu kuma shirin yaki baba kai ka kace mun tare mene yawa